Bayet, manopagat. Likamalami silos kulu ng Muzi Nzima. Ngisuka konjingila. Pasikwe ngosipozo ngowesibili. Shifu wami ngumpumelelo, mbabe mpumelelo shongwe. Ngilithungo lwakho ngwenyama labalithumele eSandleni, ngudleni yaseSandleni. Ngwenyama ngikusebenta live nkosi yami ba bengitohela la eGeneva eSwitzerland. Lakhona khona ngibe nenhlanhla ikwekuthi bangithumele emaveni lahlukahlukene. Lafake khathi bo Sudan nabo Asia lebo Armenia ngwenyama nduna ngathi bona tehlakalo ngathi bona mhlawumbe netimo leti ayetiphazamise live ngwenyama nduna na ucela kuthula ngikubonile lokuthi kumcoka kanganani kuthula ngale tehlakalo mhlawumbe labe ngiyange ngitisebente kulamave bengivela kuwo ngwenyama nduna. Wena wenkosi kulamave la bengisebentela kuwe silo sikhulu bekuyaye kwenteke silale la ngakusasa kufanele kuse sikubomakhelwane na uthi nje nkosi uthandazela kwekuthi uthandazela kuthula sengiyakubona ngwenyama lokho kokuthi kumcwa kanganani ngibulaleleke nkosi ngilaleleke ngwenyama indzaba labo ibeka noma ke sive sakho lesayibeka usesengwane college uyawu kwenti graduation khona kubantwana bacelile ngengoma babika engwenyameni ngebusweti safike sibayeni babika engwenyameni ngebusweti ingwenyama ke lelalelako ayikaphotisi maseko ivele yathumela sekhuta libayethe ngwenyama ngalo captain lo sibekela yena uya understand ke i language ye emergency ngwenyama nthuna nasithi nje nayi emergency lena i long term plan utawusiva ukuthi sithini ngwenyama i passion yami ngwenyama mina ngomthuthukisi passion yami ngwenyama ikubantu labasha kwekuthi ke bantu labasha abadalelwe imisebenzi kutoba nekuthula even bangilandzele Asia ngwenyama bathi angiloba lithungo lakho sesikhona silo phambi kwangwenyama but angibuye ngwenyama ngiyekele kuthuthukisa labe ngithuthukisa khona ngibuye thuthukisela kangwane ngwenyama nduna nangibuka singasebenta kahle nalabantu labasha ngoba le language yami neyabo isiko khashane kakhulu ngivile bakhala ngwenyama esibayeni kwekuthi bacela labasha babafake ngetifundza ube nenhlanhla ke ngwenyama lokuthi lamkhathisini walabo MP bakho labakhona kule tindungo takho ngwenyama bavele babakhona la labasha lokusho ukuthi kwakho njengwenyama ukuthi uthi si awubayethe wena uphakathi.